naku beda uma diangku anasazaza bisitaki kwangu na mwokozi aliye niokoa sasa nakupenda kuzidi pia Yesu I'm not afraid to die.